Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rukomeje gukurikirana Umushinwa wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ashyira umunyarwanda ku ngoyi.
Ingingo ya 10 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange bivuga ko icyaha cyose gikorewe ku ifasi y'igihugu cy'u Rwanda cyaba gikozwe n'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga gihanishwa itegeko ry'u Rwanda.
Uyu ni Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Burundi, abagore bo mu ntara ya Rumonge basanzwe bakora ubucuruzi bwambukanya imipaka bavuga ko ibikorwa byabo byasubiye inyuma cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Imirwano ikaze cyane yubuye uyu munsi i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya, nyuma y'agahenge kari kamaze umwaka. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje muri Afurika inkingo zirenga miliyoni imwe za COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imirwano ikaze cyane yubuye uyu munsi i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya, nyuma y'agahenge kari kamaze umwaka. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Abaturage ba Tripoli babwiye ibitangazamakuru ko imirwano y'imbunda ziremereye yatangiye mu ruturuturu nko mu masaha 8 n'igice y'ijoro. Ishyamiranyije imitwe yo ku ruhande rwa guverinoma yemewe mu rwego mpuzamahanga n'inyeshyamba zo mu burasirazuba bw'igihugu zishaka kwigarurira Tripoli. Kugeza ubu nta makuru araboneka neza yavuga niba harabapfuye. Iyi mirwano ibaye nyuma y'indi nayo ikomeye yo mu mujyi wa Zawiya mu burengerazuba bwa Tripoli mu kwezi gushize, n'indi yoroheje yabaye mu murwa mukuru mu cyumweru gishize. Hari hashize umwaka abarwana muri Libya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye, ariko iyi mitwe myinshi cyane itabarika yananiwe kumvikana kugira ngo ikore igisirikare cy'igihugu. Ababisesengura bemeza ko iyi mirwano ari ikimenyetso ko guverinoma y'agateganyo yashyizweho mu kwezi kwa gatatu gushize ifite ingorane zikomeye cyane zo gutegura amatora ateganijwe mu kwezi kwa 12 gutaha, amatora agamije kugarura amahoro asesuye muri Libya.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje muri Afurika inkingo zirenga miliyoni imwe za COVID-19. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Umutegetsi wo mu biro vya Perezida Joe Biden yatangaje ko izo ncandago zarungitswe mu bihugu bine hisunzwe umugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incanco zo kwikingira COVID-19 ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Umugambi wa COVAX ushigikiwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'urunani mpuzamakungu rujejwe incanco no gukingira abanyagihugu. Izo ncanco za Moderna zigenewe Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, za Johnson and Johnson zigenewe Guinea, incanco zakozwe ni societe Pfizer na BioNTech zigenewe amazinga ya Seychelles. Izo ncanco ziyongeye kuzo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarungikiye ibihugu vya Kenya na Ghana zirenga miliyoni 2 zo kwikingira COVID-19 ubaye ubwa mbere Amerika irungika izo ncanco muri ico gihugu. Kenya imaze kuronka muri rusangi incanco zirenga miliyoni 76,000. Afrika ibandanya kuba inyuma y'utundi turere two ku isi kubijanye no gucandaga abanyagihugu.
Abatalibani muri Afghanistan bari hafi gushinga guverinoma mu gihe amahanga akomeje kubotsa igitutu abasaba kuzategeka borohera aho batavuga rumwe no kubaha uburenganzira bw'abagore. Byari byitezwe ko iyi guverinoma izaba iyobowe na Mula Abdul Ghani Baradar ishingwa nyuma y'isengesho ryo kuri uyu wa gatanu, ariko byimurirwa ku wa gatandatu nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'Abatalibani wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Uyu mutwe ugendera ku mahame y'idini ya Kiislamu iri mu ihurizo rikomeye ryo guhindura amatwara yawo ya kinyeshyamba ugahinduka leta iyobora igihugu. Za guverinoma nyinshi zirimo izo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zikomeje gutegereza mbere y'uko ziyemeza gukorana cyangwa kudakorana n'abatalibani. Gusa ikigaragara nuko hari ibimenyetso by'uko nyinshi zishobora kuzakorana nabo zikurikije uko abatalibani bitwaye ubwo ibihugu byinshi byahungishaga abaturage babyo. Mu gihe byinshi muri ibihugu byafunze za ambasade zabyo, ibindi birimo Ubushinwa byo ntibyigeze biva muri Afghanistan. Hagati aho umuryango w'abibumbye watangaje ko indege zawo zifasha mu bikorwa by'ubutabazi zasubukuye ingendo muri Afghanistan zihereye mu mijyi ya Mazar el Sharif na Kandahar. Kompanyi y'indege ya Afghanistan Ariana nayo byari biteganijwe ko itangira ingendo zayo kuri uyu wa gatanu. Izindi zirimo nk'indege yo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zirimo gukora ibikorwa by'ubutabazi birimo kugeza ibiribwa n'ibifungurwa muri Afghanistan. Ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruratangaza ko Umushinwa uheruka kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ashyira umunyarwanda ku ngoyi azakurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Sun Shu Jun uyobora ikigo Ali Group Holding Limited gicukura amabuye y'agaciro mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi. Dosiye ye yoherejwe mu bushinjacyaha hamwe n'abandi batanu bakurikiranyweho ubufatanyacyaha. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, yagarutse kuri iyi dosiye.
RIB ikimara kumenya icyo gikorwa cyakozwe n'umugabo witwa Sun Shun ufite ubwenegihugu bw'Ubushinwa, yatangije iperereza ndetse ifunga bamwe mu bagize muri ibyo bikorwa. Ikaba yarafunze uwo mugabo witwa Sun Shun, ifunga n'abandi bafatanyije nawe harimo umusemuzi we ndetse n'abasekirite. Muri icyo gikorwa hakaba hafunzwemo abantu batandatu bakurikiranyweho ibyaha bitatu.
Ibyo byaha ni
harimo icyaha cy'icarubozo, itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, ndetse gukubita no gukomeretsa ku bushake. Abo bantu rero kuri batandatu hariho abakoze ibyaha, hariho n'abandi bakurikiranwa gufatanya cyaha muri ibi byaha.
Mbese uwakubaza abanyamahanga bashora imari, bafite imishinga bayobora, bafite ibigo binyuranye bayobora mu Rwanda, bafite abakozi bakoresha, bagendera kuyaha amategeko?
Abanyamahanga bari mu Rwanda bagendera ku mategeko n'ubundi ateganywa n'igihugu barimo mu Rwanda. Nk'uyu mugabo ukurikiranyweho ibi byaha yabikoze yihanira kubera akekaga ko abo bantu yahohoteye bamwibaga. Ariko icyo yagombaga gukora, yagombaga kuregera RIB. Nta mpamvu yo kwihanira kuko inzego z'ubutabera mu Rwanda zikore neza ku buryo nta ukwiye gushaka kwihanira. Kandi ngira ngo duhora dushishikariza n'abantu n'abaturarwanda bose kugana inzego z'ubutabera, inzego zishinzwe ubugenzacyaha nka RIB, kugira ngo niba hari uwakosherejwe ahabwe ubutabera.
Mu bindi bihugu umunyamahanga ugaragaje imyitwarire igayitse yubahuka ikiremwa muntu arahambirizwa, uriya Mushinwa we azahanwa ate mu Rwanda?
Ingingo ya 10 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko icyaha cyose gikorewe ku ifasi y'igihugu cy'u Rwanda, cyaba gikozwe n'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, gihanishwa itegeko ry'u Rwanda. Icyakora ibivugwa muri iki gika iyo cy'iyi ngingo ntibikurikizwa ku bantu bafite ubudahangarwa burengerwa n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeje burundu, cyangwa umuco amahanga yose ahuriyeho. Ariko abandi bose badafite ubwo budahangarwa bahanwa n'amategeko y'u Rwanda.
Uyu Sun Shun se we afite ubudahangarwa?
Oya, arakurikiranwaho nk'umunyagihugu uri mu Rwanda nk'umunyamahanga uri mu Rwanda ukoreye icyaha mu Rwanda.
Teri murangira umuvugizi wa Libre ndagushimye cyane kubwe kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi abagore bo mu ntara ya Rumonge basanzwe bakora ubucuruzi bwambukanya imipaka bavuga ko ibikorwa byabo byasubiye inyuma cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abakenyezi bato bato mu ntara ya Rumonge bisumamwo basanzwe bakora n'urudandazwa ndengambibe bamenyesha ko ikiza cy'umugera wa corona cyabagize ko ingaruka mbi zidasanzwe. Babwiye ijwi rya Amerika ko n'umutahe kuri bamwe bamwe usa n'uwaheze kubera ubukene icyo kiza cyabateye.
Yemvise imyaka 52 bizabana 8 ndamaze imyaka 25 ndi mu rudandazwa njabukambibe naraca muri Kongo nkati Tanzania nkakuri ibi ni Tanzania nkabicana muri Kongo nkakuri mikeke muri Kongo nkazana mu Burundi icyansubitse inyuma ni corona kuko i Tanzania singijayo muri Kongo singijayo
COVID yaruteye ubukene abenshi barahombye abandi baricaye inzara yarateye mu bana ariko turizera hamwe n'Imana ko bigiye kendanetse.
Abandi bafise amakenga kuko ubwo rudandaza ariko gwa rero batunze bakabona ko bizohava bizana indyane mu miryango yabo.
Ingaruka ni nyinshi cyane nk'ubu atashe wigeza ko uratumutwe umaze gutumutwe rero ucyo usanga umuntu agiye no mu ngeso mbi kwagira uti aho kumwana ari ubusa reka nemere nta kundi ngo oke murati nyine yuko bigoye mu buzima bwo mwana w'umuntu ugasanga ningo zirasambutse ukwizerana bigahagarara hagati y'abubakanye umugabo n'umugore kubera umugabo agenda hariya umugore akarindira kakarasiya kakabura ukacyo usanga umuntu aragiye mu ngeso mbi kandi atanizo yarafise ukacyo usanga nagwa harugo zibaye ingorane nta mwumvikano zikanasambuka mbere.
Basaba leta ko yogira icifashije kugira agataye kabo gasubire kisununure. Ikindi basaba ni uko ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi obeya cyobagabaniriza amatagisi kugira barabe ko bosubira gukora neza akazi kabo ka misi yose.
Hamwe mu dutezurira mukatugabanya ku matagisi umuntu yungutse nk'ijana akaronka ayatanga ku tagisi akaronka nakunya sigarana kugira abana baryame n'ukuri mwe bamukoze cyane.
Nkuri cyo dusaba leta nuko yo dufata mu mugongo ikatudogereza umutahe kuko kuva aho corona itereye twari tuzi ngo nikiza kimara mu kwezi kumwe dushe dusubira mu ibarabara dukora hari habu umutahe waheze dupanza amazu tureza abana niyikubita gashi ko ari leta mvyeyi n'ukuri mu minsi tuza kwiba n'ukuri ntuje mu zindi ngeso.
Icyo bikoze bemeza ko birinda ingeso yo gucisha indandazwa zyabo mu kinywabi mu nzira za magendo. Ivyo navyo bakabikesha inyigisho z'ikigo Obeya.
Kumva zukuta menya amategeko haragera igihe kuko ntitwari bwigere turonka inyigisho hari habasha mu binywa bino hari ingorane twahura nazo nyinshi ukutamenya abo twitura canke ni byinshi cyane kera vraiment nta mategeko twari tuzi ariko ubu turamaze kuronka inyigisho nyinshi ubu amategeko turayazi ubu unukunyanyashije ni nimero turazifise waronka aho witura uratelefona nta kintu na kimwe ngo tutazi.
Umuvugizi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obeya standing ndakumana asaba abakenyezi bahuye n'icyo kibazo ko boja hamwe bakabwira ibibazo byabo ikigo obeya kugira ibitorero umuti.
Uri kuraraba nuko numvise bafashe nk'ama yuko umuntu wese bazobona ciye ahantu atazwi yuko afatwa nk'umwasi w'igihugu nibaza yuko mfatiye kunyigisho za Obere bariko baratahura ineza yo kuriha amakori n'amatagisi be n'ukugwanya urudandazwa rwa magendo n'ubwo mu kinwabi. Icyo dusaba aba bakenyezi nuko igihe cyose bagize ibibazo ba telefone kuri ya nimero itariha 5 ubusa bimenyekanisha mu kigo Obere kugira ngo indongozi z'ikigo Obere zibikorereko.
Naho abo bakenyezi bavuga ko bakorera ku mugaragaro bakariha amakori n'amatagisi ukuri kwamye buramatari w'intara ya Rumonge konsorateur anitunga babona ko iyo ngeso itarahera ahamagarira nyabona inzego zibijejwe gukurikira kugira iyo ngeso yo guca mu binywabi tuzwe burundu.
Uko umizi benshi n'abakenyezi kwama twakoze amanama hanyuma tukabahimiriza mbere kugira ngo bashobore kubandanya bubahiriza amategeko ariko tugomba tubamenyeshe ko nubwo biri uko haracari abashaka ko bakorera ku kinywabi nibaza yuko tugiye kugwiza amanama menshi